prima da Toglia, casino che finisce. Avevo solo pure la voce, ma non ero pulita.
Aha ni mu gisagara cha Bujumbura abakenyezi bashika ijana bahora badandariza mu ibarabara bemerewe n'ubushikiranganji bwo gufatana munda ko bubasubiza iwabo kandi bugatako bukanabatekerera impamba nkuko byashikirijwe n'umushingantahe Felix Ngenda Banyikwa umunyamabanga nayegayezwa muri ubwo bushikiranganji
baturamize duhereza ubutumwa abavyeyi baba bagabo cyangwa abagore bari babayeho nabi muri kino gisagara cha buzima butoroshe harimo bajya basegerereza harimo abari baje ni Bujumbura bahunga kubera intambara harimo n'abagabo ubuzima bwagoye ngaha mu gisagara cha Bujumbura aho ubushikiranganji bwitunganije kugira ngo bubafashe kubaherekeza kugira ngo basubire mu ngo zabo nico gikorwa rero twatunganije uno munsi kugira ngo tubahereze ubutumwa tubahe impanuro zitandukanye kuko iyo umuntu yaramaze iminsi aba iruhande hijya y'umuryango hageze ko asubira mu kibano hari ibisabwa hariho ibyo tubasaba yuko bagenda bitunganya bashikire mu kibano bakorane n'abandi bakorane n'abandi bene gihugu kugira ngo ubuzima bushore gukunda rero muri iyi ntambuko ya mbere turiko dukorera ku ngo zishika 300 aho ku munsi wejo abashika ijana bazotahanwa mu ngo iwabo ibyo nabyo ubushikiranganji twaritunganije ku buryo bw'uko abazotaha hariho imodoka izobajana ikabashikana hafi yaho babaye hama kandi turanabatekerera utuntu dukeye dushobora kubafasha kugira ngo mu minsi ya mbere ashitse ntashika aja gusega mu kibano mugabo ashike tubona yuko ashitse yitunganije buke buke bimufashe gushobora gushika ashobora kwinjira mu mashyirahamwe ari ku mitumba itandukanye bimufashe kandi gushobora gushika nimba afise agatonga ashika ari ima nimba afise aha bashikiye ko gukora zitandukanye hama byorohe yuko kwisubira kwinjira mu buzima bigenda neza ego muri bo badushikirije yuko hariho utubazo tumwe bafise twabo tujanye n'amashuri y'abana twababwiye yuko twamaze kuvugana n'abajejwe indero uburere butandukanye yuko abana bariko baradugana n'aba bavyeyi bazushika bakirwa ku mashuri hanyuma n'ibijanye n'amagara y'abantu byine twarabitunganije turazi yuko hariho ubukarata bivuriza ko bamwe bamwe turazi ko ari bantu aho nikora ayo makarata bazoyaronsa kugira ngo bikunde ko bashobora kwivuza ikindi nuko twabwiye nuko tubasaba yuko mu kibano bagiyemo bagerageza kugushika bakora ntibashike barera amaboko naha mu gisagara cha Bujumbura bahora bakora kuko muri aba harimo bamwe barabatembereza twa tuntu badandaza bikoreye ku mutwe murazi ko bijya byahagaza mu gisagara cha Bujumbura abo rero nibo twabonye yuko bagira bati twebwe iby'ubuzima ngaha mu gisagara biranse mudufashe turabinyine twosubira mu kibano iwacu nuwo mugwi w'abantu rero twaherekeje uno munsi kugira ngo turabe yuko basubira mu kibano iwabo byorohe yuko ubushikiranganji bujejwe gushigikirana tuzaba turabasanga iwabo nkuko dusangiwe n'abandi tugiye kubasahiriza mu buzima butandukanye bwabo oya ayo makenga ntayo dufise kubera tuzobakurikirana turafise urutonde rwabo turafise aho bagiye ku mitumbi wabo kandi tuba twaravuganye n'abajeje intwaro yuko babakira hama mu byo tubatekera hamwe uduhera tukwitunganye harimo n'isuka kubera bagiye mu kibano bagiye kurima bashika bafata isuka bagiye mbere ni imvura yatasuye n'imbitongori harashikarima hama twabemereye yuko ku mwanya hazoza haracaye abantu b'umushikiranganji dusanzwe dufise abaduserukira mu makomine no ku mitumba no mu ntara abo tuzokora nama turabe yuko iyo migwi y'abantu turungitse mu kibano bayikurikirana kugira ngo ntihagire ubusubira kugaruka mu gisagara cha Bujumbura kuko mu gihe yogaruka urumva byaba byagoranye ariko tubimenye kare two musanga hariya nyine kugira ngo tumushigikire hariya nyine kuko nibyo tujeje
umwe muri abo bakenyezi Cesaria nibigira ati turashimye
ndashimye cyane kukigoro mwanditse mwebwe mujejwe ibintu by'abakenyezi akazina muntu ndabashimiye cyane kukigoro mwanditse kugira ngo mudutere akamo kugira dusubire iyo twazananye mu ngo zacu ariko ndashima mu gutuma nigoye mukadutumaka aho turi hari hantu benshi twari tuzi ko mutatuzi nuko tubaha nka 1995 naho ndafise umwana umwe ndigira kabiri ugahugeza umunsi ndafise abana bashika batandatu umuhererezi yiga mu wa gatandatu rero ndabashimiye cyane ko hatigora umwagize hariho benshi tudafise ikintu twari ko turakora hariho benshi batari bafise shingenarugendo hariho benshi ndetse naho baba batari bahafise usanga umuntu bamwirukanye aho atanze tukabureje niyo tuva ariko rero ndabashimiye cyane ku izina ry'abakenyezi bose turi kumwe ndabashimiye kuriya kwigoro mwakoze n'abasigaye inyuma bakaba babimenye nibaze ko mubatuma ko tugasubira iyo twavuye tugasubira mu ngo zacu ariko abantu benshi batahafise nje nihereye ko ahantu mva ku ngorane z'amatongo zifatiye ku matongo ni ukuri amatongo iwacu biragoye cyane ntituzi n'uko bazawutwakira amatongo ni ukuri biragoye cyane nje mbere nk'aho mva urubanza rumwe ugasambura amanza ariko ko mwishimiye kudufata mu mugongo nizere ko bazawutwakira tugira amahoro
bavuye rero barangiza inama barimwo n'isengesho cyo kwiragiza Imana kugira ngo baze bashike amahoro iyo bazo baba ariko bayerekeza iwabo
mwami tubisenda twizeye muri amazina atatu y'icubairo ijya